Anō nei, ko te mana o te wahine I eke panuku, I eke tangaroa, I ngā tohu uri Aotearoa o te tau I ngā pō. Koe nei te tau tuangahuru mātahi o te kaupapa whakahirahira nei, a I whakawhiwhia te tohu matua o te pō ki te tohunga whakaari, toa reo Māori hoki kia Te Atamira Jennifer Ward-Lealand. Ko ia pū te uri Aotearoa o te tau 2020, a nei rā te pūrongo a Hania Douglas.
Te uri Aotearoa o te tau.
To the 2020 recipient of the New Zealander of the Year title, Te Atamira Jennifer Ward-Lealand.
He raukura ka titia ki te tikitiki o tēnei toa whakaari.
A ka haru tonu au, ahako tēnei tohu, ka haru tonu takumahi. Nā te mea, ko te tohu, e hare te toku, tohu te take, ko te mahi te take. Koena. Koena noiho.
I whakawhiwhia Te Atamira Jennifer Ward-Lealand ki te honore nei mō ana mahi whakawhanake I te rangai toi whakaari me te hapori. Me te aha, ahakoa kaore ona toto Māori, ko te reo Māori te waka kawe iaia I te pō tukutaonga.
Ka huri aku mihi ki ngā kaiwhakawā. I whakawhiwhi mai I tēnei tino tohu ki au, ko hōnoretia. Nuitia, tēnei ngākau whakaiti e koutou.
Nā te wharihuia rāua ko Timoti Kāritu, tā Timoti Kāritu, taku ingoa Māori I whakawhiwhi mai. Hei, kua taku tō te manuka, ne? Mena ka tū ahau I te Atamira, me hāpai, me tautoko, me whakatairanga I te reo Māori.
I nā te roa o tana tātai whakaari, a pauaka whakaata, a tāmira hoki, hei tāna ko te kai o tōna ngākau, he whakawhanake ngā pūhau o te rāngai.
Me hōra taku mātauranga whakaari ki te katoa, kia piki ake ngā pūkenga whakaari I roto I ngā tangata. O tērā whare whakaari, o tērā rōpū whakaari, o tērā rōpū whakaari, puoro, ai, pai ki au. Nā te mea ko te toi te mea nui, ne? Te mahi toi, te toi o te whakaare.
He toi whakairo, he mana tangata whakanuia. Hania Douglas, Te Karere.